Ni akora mwe jwang dakika impro deko da beach talks a chill maro kinyi kamoro moro mintiere machiegni mind twake chendo maro pinyo kinyi makawuono. Kinyongea kanyo hineno weche mondi kanyo gidholiech neno kanyo ni hate speech stop hate speech. Okinyi makawuono ni akora mwe jwang kawuono inchi entere kapaga boro du mara uchiel higa mara alfaro gipreo koda ngwena. Oduchio maket kod ma higa ka higa piny ngima jadhial oduchieng mano mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda mongere gi dholiech kaka International Day for Countering Hate Speech. Omiyo kinyi ma kawuono mane thor wach mabende wadhi bedo godo ka. Ka bende thor wach kata mana theme mano ma higa ni gi dholiech ondike kanyo ni The Power of Youth for Countering and Addressing Hate Speech. Kaluko ni gi dholuo mano en teko ma rowere nitiere godo. Mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda. Mare thor wach mabende wadwaro twak okinyi ma kawuono. Penjo mabende apenji okinyi ma kawuono nyakwara mga jwang. Ere kaka onyalo kedo kod weche mathuo oganda. To par ni weche mathuo oganda nyalo bedo weche motenre kod siasa, nyalo bedo weche motenre gi alam, obed kanisa kata mana din ma ng'ato nitiere. Nyalo bedo weche motenre gi ethnicity, kama ng'ato wuoke, dhot ma ng'ato wuoke, races e kind mamoko. Omiyo kinyi ma kawuono antiere gi wendo mowinjore, antiere gi Commissioner Philip Okundi, mabende en commissioner mawuok e duol mano mar NCIC, duol mariwo wi oganda kanyakla e pacho kaeni. Obrobro kotudre kodwa achiel kachiel kokadho yor lony mano mar Zoom kentiere county mano ma Homa Bay. Kinyalo mna winja Commissioner Okundi hamusi ni misawa Homa Bay uchio nade.
Misawa inya Joyce. Namora inya gi come online mondo wawuo e weche mag hate speech. Awinji maber ahinya.
Ero kama na inya Commissioner Okundi kendo machiegni kaparo ni an Sharon ang'eni sebedo kitudre gi Joyce kokadho e yor ong'we yamo. Kata kamano
Sharon.
Ero kama na
Sharon.
An Sharon. Ero kama na inya Commissioner Okundi kama nyalo na chako gi oduchieng ma kawuono kwang'iyo kata mana thor wach mar oduchieng kedo kod weche mapusore mathuo oganda. Theme wacho ni teko mar were nitiere godo. Mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda. Wachaka nage kanyo gi thor wach makamano kaka commissioner mano mar duol mar kata mana riwruok mar NCIC.
Weche mathuo oganda gin weche matindo tindo mawuok e kind ji ka giwuoyo kata gosiepegi kata giwuoyo kamoro amora kata public rallies. To weche gi osekelo chandruok e kind oganda kamoro amora e piny mangima. Kata kwadhi kwang'iyo malong'o, lweny manochakore e piny duto te, ne gichakore nikech weche mathuyo oganda. Tiende ng'ato nitiere ma ok ohero oganda machielo kata ok ohero dhot machielo, to koro soyo weche maling'ling' ne jogegi. Ni kau gi lwenje, jogi longo gi yore machalo kama. Temu yo mondo ugoru gi jogo ero. Nikech wadwaro ni kigimawa gini, kigimawa puothe, kigimawa lo, kigimawa mwandu and so on. Gini notimore kata mana lweny mane Hitler okelo. Lweny mar ariyo kata lweny mar achiel e piny mangima to Hitler ne gidak gi joma Wayahudi. Piny Germany. To ne gineno koganda ma Joyahudi gi loso lony malong'o. Gimoro amora ma gitimo mwandu wuoke haraka ahinya kendo gineno ka koro jogi ne loyogi. To koro nikech iwacho ni jogi ne loyogi, koro gikoni oganda ni dwa amalo molowo. Ang'o omiyo gi amalo to gitiyo mana gi maunogi. Koro giloko jotichgi. Koro un au malo mondo wagogi wamagi mwandugigi mondo gin wane makoro wabedgi. Koro gino dhi adhiya ma ji ochare ma kineno Joyahudi e kind jogo to ng'ato dwaro ni mana tho. Kata nyithindo ni e klas achiel to nyathi machiel oneno ka nyathi Joyahudi to chunye cha gimawachne ka jonyuolne cha make momiyo koro ok odwa neno ng'at chielo. Gigi duto wechegi, kata gibedie tim, kata gibedie yany, kata gibedie weche mag angera, kata gibedie gimoro amora, duto ing'enogi kaka hate speech. To ndalo mathoth ne ok oselos chike mondo obil gi ji ma wacho weche hate speech. Omiyo ka koro wabiro karwa ka, waneno ni higa 2007 ne wadhi e general elections mondo yier ji ma jotelo e Kenya ka, as our president to gi jomoko kundi mte bunge to gi kata counties, councils. To wach nowuok ni kare oyiero ni ne ok otimore maber. Joma nokawo telo molandi ne ok gin joma yudo ombulu ma jopiny dwaro mokendo. Koro parties kelo ang'o? Party maneno ywak kelo wuoyo mang'eny kamoro amora ma gintie. Ng'e ni jasiasa en gi thuolo mar wuoyo ne gi ji kamoro amora, wuoyo gi ji kamoro amora, kendo onyalo meet people any place to wuoyo. Owuoyo kata e bar, owuoyo kata e club, owuoyo kata e ode, owuoyo kata e liel, owuoyo kata
Komishona, aneno ka ilal kanyo kanileronwa kaka oganda kata mana josiasa osebedo kata mana ka loso kamoro amora weche ma bende giwacho. Geno mara ni ka iseloso tudruok mari, ibiro bedo kinyisowa mathoth nyaka warom gajuang'. Kata kamano, inyisa kanyo ni Komishon Okundi, wanyalo winji, inyalo mana dhi mbele.
Adhi adhi mbele.
Dhi adhi mbele, winji.
Gini, zuri ni rach ne gini gijomilume ni advertisers. Gipuyo apuya sama wach mit to gidonjo gi weche. Anyway, anyalo dhi mbele, okay? Now, koro gini nokelo lweny ma jokenya ogore, ma ji ogore kabisa kalaro telo nikech ne hate speech ni okelo wach. Koro nomiyo kata dhano 1,000 kamar malo kata aluf achiel gi 160 over notho. To dhano modhuro 600,000 modhuro no displaced makata sani iluongi ni IDPs iluongo ni gin IDPs joma displaced makoro kuonde mane gin godo ne jomagi pogi ywak nyaka sani. Koro piny mangima United Nations noluong ka mondo nene tang'o matimore Kenya ma ji gore marach ni gini biro dhi makoro ji biro thatha all over the place. Koro chal e gima notimore Rwanda bende 1994. Muganda almost entire tribe odwalal nono ji ogore ma ji otho malich. To mana nikech chaya, kido mar chaya kini. Kido mar chaya gi ywak machalo kamae ma waluongo ni hate speech. Hate speech ni kae koro jogi kano bino na ging'ado jotelo mag piny kuonde mopogore opogore. Ok anyal wacho nyinge gi te sani. To ne ging'wacho ni Kenya nyaka uwer lwenyni. Ji biro tho mwakia ni biro gik kanyo.
To bende Komishona kata mana konyalo kata mana loso kotenre kod thor wach mar odiochieng' ma kawuono kata mana ka piny ngima koro hingo odiochieng' kedo kod dhok mapusore. Ano ka thor wach ma higani omenyo rowere, teko ma rowere nitiere godo mano mar kedo gi weche mapusore mathuo oganda. To niloso kotenre kod siasa e kind thuolo mosekalo, waseneno ka rowere ma pacho ka ema samoro jati godo e yo mok ni kare gi josiasa mano mar thuo oganda. Rowere maneno chenro kiny ma kawuono, dinyisgi nang'o kaluwore gi thor wach ma higani kaka ginyalo kedo kod dhok mapusore kata mana hate speech nikech wantiere tinde mbui mopogore opogore tinde kata mana galamoro kata mana mbui.
Aneno ni kuom hate speech ni koro kwasewinjo tie hate speech ma wuoyeno, to hate speech no okelo lweny e kind oganda kendo jotelo madwaro ni mondo okaw teko nikech gitiyo gi hate speech. Gitemo kawo nyithindo madongo matindo rowere ma sani because of lack of opportunities, lack of jobs and so on. Koro gikawogi to koro gin miorogi dhutimnwa kama. Moko iketo e boda boda dhi gona jogi kata dhi wang' or ng'ani nikech ng'ani dwaro ni opogore gi marwa. Koro magi duto gin hate speech ma wan kaka National Cohesion and Integration Commission wan gi program manyicha wa launch for the first time in the world e pinywa ka hate plan to combat hate speech. Plan wani yeni osekao kata ki United Nations. United Nations bendo launch margi 2019. Marge hate speech. Kuro hate speech is a crime now. En gima bedo crime. Yan chon ne onge chik against hate speech. Kata nyithindo mi kete gini. Wedo ni joma most vulnerable mondo keli gima lweny mare tiyo gi hate speech ni. Gin joma tindo. Particularly joma tindo ngeny kuwa kamo loyo joma dono. Kuro joma tindo gi. They are misused. And as a result, we are talking about this. Mondo neni joma tindo. O neno nini tiyede chik. Wayudo niya. Hate speech. Ninyalo wache kama jube. Inyalo wache gimura ginto gani. Inyalo enachaya. Kata ngin kuwa kama jubu. Gima inyo wanya nitie nyego ingimo. Tunitire ichileta ingimo. Tunitire achaya bengimo. To bagi duto koreo kite. To gilosore. Gimilungu ni hate speech. Weche machaya wukia. Kaito jigore. Tuka jigore. Gikmanya lutimu. The consequences are enormous. Kore momeo. Jo matindo at the moment. Ngenji san giunge tis. Giunge opportunities. Chances nitie. And so on. And as a result, tiyo kod gi yot moloyo. Omiyo, kuro waneno ni hate speech o ay wach mi wache wacha kundete to ngeny kuro migrate to social media. To joma yuso social media kaka simu mo wan go sani ni. Smartphone and button phone and whatnot. Joma tindo ni kod gi molong gata gata. Piny mangima sani dano ni tire malong maloyo 8 billion, about 7 to 8 billion. To most of these people, ngenji gijoma tindo. To kendo, ngenji maluogi kanyo, gijoma kwimia. Kuro jonge ko wege awea lose mouth gibido control in some kind of measures. To ginyalo nyayo wikimagi hate maloyo. Kato ni kuro blogoya kaka gilaro resources, kino je inyore for nothing. So, omiyanani the target against the hate speech. Because you know, hate speech, sani, go migrate to talk. Imagine where we are in other gatherings, like social areas, like Liel, like Budo. Imagine one look at ginganya Facebook, ginganya Instagram, ginganya TikTok. So before you realize, you look at your matindo are most victims. When you look at that wasani, joma nitiri to magderu again and so on, most likely it will work in your group mag hate speech, words used in various ways. In fact, in your way though, katanya lo wacha niya gini madoa-doa, kata gini, vicheke, gini, all kinds of things. So the other people will not know. But jomiguyo kodgi, they are going to take the action you are telling them secretly somewhere. Kuro, the social media is a major vehicle for a growing up hate speech ikindano. Emumio, gibi wacha naparani, anyala address that way in a general way.
To bende wangi ni injinia bende wadake kinde mabende oganda unge karamna ratiro marge. Kinyo katiba marupi ni Kenya nitire freedom, man of speech. Mabende samoro jomoko nyaluti yogodo eyo mok ni kare. Nikichingi uramna mbui mago kakatinde oganda loso, mano kinyo wako oganda teo, bedo jomadongo, bedo rowere. Kinyo uramna mbui jomoko samoro okieni atuwen mane, to wacha pacha, ten mane.
E wacha diera ingeni kaptibo amar 2010 omiyo everybody freedom of speech, wuoyo freely, masamoro, inyalo wacha anything because constitution allow you only bed in peace in your mind kiwuoyo kamano. But wayudo ni there must be restrictions. Nyakingeni kama kama takadho chiel machalo kama, kata duge chiel machalo kama ya. Kuro magi mumi olosa dhea kima gaida nige chike machikwero jini kikwati mkama. Koro wan kaka LCIC watemo timo programs kuonde mang'eny. Kata sani wawuotho kuonde mathoth ma ji gore, nitie conflicts. But let me give you an example. Region mar Nyanza kaeni wan gi conflict e borders. Kwadhi Sondu, wadhi kama iluongo ni Koguta kanyo, Songo area. Wachak wawuotho kuonde kuonde gi Sondu kidhiye to en aena gorruok ma ji gore. Gimilaro malong'o en la ji manyo resources. Ji manyo boda gini gi yore mang'eny, gimopogore nang'o, kiepi ni kanye to kiepa ni kanye. Moro ji ong'e ang'eya kama kiewo nitie, to komachielo ni to ng'ato tuo nikech odwaro muga kocha cha. Nikech wayudo ni kar kata kuonde mwadhiego, iyudo ka ng'ato nouso ne ng'ato lum chon, to ng'ano loso lumno ma koro kanyo nitie udi moger, nitie ohala dhiye maber malich. Koro ng'ama nouso ni, ji moko wuode lokri mondo ikaw gini cham gima neno kacha cha. Kaeto gichako weche manyalo kelo lweny ma joka koro ok onyal neno ber e gino manosegero. Kaeto lweny ochakore. Magi gik mwadilgo sani en mang'eny mathoth ma bende ang'eni ng'eyo. Koro wan wawuoth around mondo wakoni, although the constitution oweni freedom mondo iwuo kaka pari ono omiyi, to at the same time ng'eni nitiere limits. Kata mana e ot nitiere freedom inyalo bedo go, right? Lakini nitiere limit, nitie gima ok inyal timo, nitie nyithindi inyalo chwadi gi ni kik tim gini, ng'ama ng'ongi inyalo sieme. To koro magi e gik mwatemo mondo wawachi. The thing is going through, right? Pakmana ni dhano nigi problems all the time.
To bende kata mana kwadhi nyime, bende wang'e ni ting' en maru kaka duol mar NCC, mano duol mar riwo wi oganda kanyakla. Mano mar neno kaka inyalo kata mana tem ga oganda, mano mar mondo mi kik nya akwede. Ahinya ahinya obed mag dhoudi, obed mago mag siasa, kanyakla kod weche ma bende thuo oganda. Akini kaka duol mar NCC, to niwach ni usechopo kanye. To bende usebedo kata mana kukao okang' machal nade ne oganda ma samoro idonjonegi ni gipuso wach ma bende nyalo thuo oganda.
Gero kamano, uso wachno, kuwa yudo ni kamoro nitie wach koro lweny donje, kata conflict donje maduro, nikech hate speech, weche mag achaya gito, gi weche mag nyego-nyego gi and so on. Waoro team, waoro group mag experts, to one group of experts gi ae Directorate of Criminal Investigation, the entire government machinery is working with us. What do I investigate very carefully? Let's say, for example, let me tell you in soon, why you don't need border, todwaro tero boda outside kocha mondo look kona kore. Ng'ani be yi kama, koro mano kelo wae. Jomoko wacho ni, wan kaka Uganda e thurwa ka. Waneno ni wabedo marginalized. Bito chawa gi government mwachulo osuru. Koro nyaka wago koko mondo jomoganda wachielo cha. Kagine sirikal, koro wagore kodgi. Mano timore kamine na wachulino ero. Gimachielo, you media be report weche mang'eny. Jomoko nyalo, ng'ato nyalo dhawo gi wadgi. Awachi ni odhawo gi wadgi, gidhawo kata kama gibudhe mana higine. Kata mana Bomet kocha. Jaluo moro odhawo gi ja Kipsigis. Ka gilaro weche ma kama ne gichieme. To jo reporta ka wuok to ndike niya, jaluo ogo Bomet ka nikech jo Kalenjin ok dware. Ogoye kabisa, en mana jaluo ogoye kabisa, to igoye kilaro gine border conflicts. Koro ing'eno ripote, jo ripota ni okawe to orwake frame onge. Aya gimachielo, wayudo ni rema, rema general ka jorem. Ahinya to giparo ni the other side of the famous, gimomiyo gineno maber. Koro gigi duto, we are talking about them. Kendo wawuoyo gi jogo on the ground. wanyisogin to kagino timre kama watim na wawuo government bende mondo balance development. Wawuo gi the Department of Service mondo make clearly ni kionika mae kionu nikeje Kenya ka kio mano ketie e boundaries pok noloki in the provinces nyaka sani constitutional dikigi koro kioge mantie to sani jomoko madwa keto machielo machielo gi magi koro loki politics kendo wawacho ni oganda owinjo bed ni gidak kanyakla nikech oganda osedak mopogore opogore all the years gigo ohala e kindgi giuso cham giuso bala koni all these kinds of things osetim makoro ji osewinjore winjruok ang'o mono wanyayogi mondo ji owinjre to nitiere bende chik bende kidhi beyond to kuri chikegi wan go gima thagowa kuom chikewagi to chik manokwongo losi higa 2008 mano establish the NCSE Act gin ne giwe thuolo ni kopo ni wayudo ng'ate kosa mare hate speech to koyie kende owuon ni please waconciliate wawinjre mondo ng'ane owena ka ng'ane oseng'uono ni koro threshold mar prosecution koro bedo gerichwo to gini wanero ni obedo misused koro sani wa tighten that area mondo the prescription for a threshold will be very tight manyako nene kachalo nade kachalo and that is in parliament right now for changes required to make sure that we have a very precise rule about guarding against hate speech which leads to conflicts where many people are losing properties, they are dead and so on.
Erokamano ahinya Philip Okundi. Kata kamano aneno ka moko kuom oganda bende oro ote mopogore opogore kaka wanyalo gayo gi dhok mapusore mano mong'ere gi dho ngere kaka hate speech. Obiro bedo kwasomo gi kind thuolo mano. Kata kamano nyakoro mgejwang' aneno kanyo kodong' mana dakika madirom ariyo kende mar mondo warom sa ariyo mar okinyi. Akawuoyo matin, injinia ka waduogo wan wang'i anena bende weche motenre kod siasa nikech josiasa bende mosebed kata mana kiseyo gi weche motenre kod athua ahinya ahinya mag dhok mapusore ahinya ahinya weche kaliet weche ni siasa bende kaliet kata mana e kind thuolo ma osekadho kata mana sani wang'e weche mosebedo katimore mano mag josiasa mamoko mabende seyo jowete maggi kaluwore kod akwede mago mag dhoudi. Abiro bedo kawinjo pachi kotenre gi mano bang' yo matin. Nikoro mgajong' kik dhi mabor.
Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa.
Yaani dismantle.
Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri.
Kuna story nalisikia hapa mtaani.
Story gani?
Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini.
Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma.
Utanifungia mpaka lini?
Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi?
Ushatandikwa.
Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa
kama mapenzi hapa hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind yako yeah. Love is blanda.
Niko na big money sasa wataniita big daddy.
Tazama kipindi hiki cha hila kwenye View Sasa.
Hila hila
it's a thing of beauty so easy to use, it's just so easy to find what you're looking for.
You know what, I just love the download option.
I always have something for my private jet.
Is the quality good though? What about network issues?
You just have to change the data settings and presto.
How much is it again?
Just 300 bob a month.
Just 3 bubbles of champagne?
That's more like 1 bubble.
Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa.
Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble.
Girl, you know what we mean.
Nitie gimoro marach motimre e od joka gil.
An wa joka gil okobadha. Tonjo mo antie kae, wanchinyo podo onge kwe.
Ngat mawane od ni wasebedo kaulongo ni janek kuom igini mang'eny. In kori chako winjri gi jok machal kamago dichiel.
It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company.
Beikuri marchako wuoth e piny mar thum. Tumbe mane oloko tieng mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego.
Wajan thum gir mor.
Okay.
Den gir rabi.
Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma uwake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo. Kick by ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo, man gi mor gi nyero mochwere.
Ang'o momiyo itimori ka jo homa be?
Onge wach moro minyalo mede.
Tich abich ka tich abich, ne chenro mar nyarkochia.
Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat, kang'era kama taneno sucha.
Kendo we kinde mag moro bedie.
Namo birwa kagich madhiro sati ni ee.
Wada jok sahina go jok moa dala ok nyager.
Nyero e yath maber moloyo.
No, onge kake jalo wa inadoje wach makia.
Bendi gina nyago nduru ka.
Uwe. Achaki ni.
Nyarko chia. Ticha beach ka ticha beach. Sa chia lagedaki kaprangwenga bichu tieno. Kick by.
Nyako romga jong machiegni kendo kang mar ariyo dakika na ariyo tok sa ariyo mar okinyi. Okinyi ma kawuono po nono ni okiriwori kodwa e wang' jowi samoro e mbui magwa mopogore opogore. Waloso kotendre kod paro kara mana kedo gi dhok mano mapusore. Kabende odiochi ma kawuono ma en chieng' tarik 18 dwe mar auchiel. Piny ngima odiochieng' maket kod ma higa ka higa. Gi jadhialo odiochieng' kedo kod weche mapusore e dho oganda. Omiyo kaka jokanyanam bende okinyi ma kawuono apenji ere kaka wanyalo kedo kod weche mago makelo athua kata mana makelo kod miwacho ni dhok mapusore manyalo bedo ni kelo athua kata pogruok ne oganda. Naroko pachi hata somo moko kuom ote mabende antiere godo kaparo ni okinyi makawuono antiere gi engineer Philip Okundi main commissioner mano mar duol mar wuowi oganda kanyakla mano mong'ere kaka NCIC. Asomo ote mar Dave Obongo iwacho ni kaka pile intiere karachonyo kanjira intiere kodwa kendo intiere neno ni weche mapusore tok birumo e Kenya kae ni mar nosekelnwa freedom of speech. Oganda nyalo wuoya wuoya. Aya, mano freedom of speech kanyo. Odeka, iwacho ni jatelo nyaka bedo mfano mar oganda. Sama wakedo kod hate speech, we must be careful not to curtail free speech. Aparo ni pogro koro nitire kanyo, hate speech enang'o, to freedom of speech enang'o, weche mabende oganda nyalo wacho. Vitalis Ocheng Wood Game Karari huwacho ni jotelo gigine magikelo posturok mar dhok. Dino bedie ni japiny ma kawaida dikoro osemany kod polise motwe. Omiyo gin giposo dhok mang'eny ahinya. Koro kaka wan bende waneno ni biro chunogi kanyalo somo ote machielo ma bende ndiko kanyo. Iwacho ni biro chunogi mar mondo mi walugi magitimo ok ber kata mana matin. Luor wuok malo karidore piny. Kende telo masani, iwacho ni to ozidi ahinya gi puso dhok. Aya. Asomo ote machielo, asomo ote mogik, banga winji gima engineer Philip Okundi, burebedo kawacho. Steve Nyakwaragai, iwacho ni amosi, hangi pacha, anenene jotelo bedigi winjruok, kod loso maber. Manyiso ranyisi maber ne nyithiwa mabiro bedo jotelo makiny. Magin mo kuom ote mopogore opogore ma bende nyiko ramgo janguoro habiro bedo kasomogi kapok oromo sa ariyo gi nus nigi chenro ma kamano be ni rumo sa ariyo gi nus kapok wadonje chenro mamoko. Injinia iwinjo moko kuom ote ma bende jopiny ooro. Seyo nitire ne jotelo. Giwacho ni samoro ikawo okang' mager ne jopiny maloso marach. Jotelo koloso marach, tiwe gima ne lwet nono. Anya na pachi kotendre gimano.
Iru kamano, awinyo gima oganda jomu giwacho. gimiluongo ni weche magi mapusore ok nyal rum ni ngima ma dhano en part of parcel, part and parcel ma ngima dhano. Kenya ka wan gi freedom of speech under the new constitution. So constitution omi a broad guideline gik mowinjo tim gi gik mowinjo itimre. To ok ochuno ni nyaka idhi to the extreme. To chike mantiere mawa part of them but guard from hate speech ma we have to enforce. We enforce gi not necessarily to make sure that these things are stopped completely. Nikech ngima mar dhano hate speech nitiere acha nitiere akiamo nitiere which lead to giginene. To koro kong'eny ahinya kiduoke chien. Koro dwaro mondo duoke chien mondo ji live together. You learn to live together. Mondo ji one kaka gidak e kind oganda nikech ji opogore opogore. To gimoro ni ka ni siasa. Kichung' mar siasa ma wadwaro mondo wachung'ie mondo watel oganda. Siasa en kelo paro oganda mondo oriwre kodi mondo giyie ni to in emiromo gichung'negi. Mondo idhi kwer gik ma diok migi gik mimayogi kato kamoro amora. Koro siasa ni ng'e ni en Swahili mawacho ni siasa. Yani ok adiera. To koro jomoko misuse. Kendo jomoko inyalo dhir kabisa madonje very major entity main jomoko nikech ng'ato dwaro mondo obed motelo. Koro telo against the other people. Momiyo josiasa nyaka wabed abeda kwawuoyo kodgi pile. Wan kodgi gi seminars mang'eny kinde duto. Samoro amora kuwadhiye nyaka wawachne ji ni wuoyo. Kata kudhawe kindu, kikurwa kisiasa. Uruogo maber, tuneni ukonyoru nang'o, neni upogi machalo nade. To kik uwe siasa. To hate speech to ok nyal, freedom of speech en gima ni constitution kendo biro medore. In fact, Kenya ka nigi one of the best bill of rights in the world. Ba ji ohero ahinya ni gino ne oriberate Kenya. Tomorrow, wanyalo bedo over-liberated. Ka jomoko misuse, to wanyalo bedo joma hate one another ma onge gima nyalo timore. Nidhi ka gini na, nidhi ka gini na. Kori sehemu mana ji tiwe ni maber. No, nyaka wagike gi limits. Omiyo ana iye gima giwacho, bende nitiere kama ging'eyo ni we have to control it. Emomiyo nitie sirkal maka idwa dhi marach e kind oganda yo moro amora, kata kwilo, kata goji, kata timo ang'o, timaki, maketi iye. To iye no kidhiye, idhi puonji weche maber manyalo miyo dak maber e kind ji. Kendo inyalo konyori gi ji. Ineno kata kidhi e jela gi. Gine joma loso sani kombe, mesni, giang'oni. Kiduogo ni tiyao, your business, timo some business. But not that say that mi nyaka dhi e jela mondo gilos kombe. So, apart from gima giwacho no, kayego, at the same time, there must be limits.
Nikech parona nitiere ni oganda... Injinia parona nitiere ni kaka NCC mana Uganda ma samoro useyo to jotelo. Pokonde kata mna kuketo maino kuom jotelo ahinya ahinya mabendo sibido kapuso wach mosibido kathuo Uganda ipacho kae.
Kayego, jotelo ging'enyi wasilungu. Wasilungu nyate nying code. Kendo wasekulungo gi mwa wapenyo on neko statement. Ngata ngata, including joma dongo mwa top, wasilungo gi. Wasilungo makidonje donje our archives gi mawatimu. Wasilungo jogi te magi sign. Kanewa the general election 2022. Ne wa sign gi mwa ni roadmap to election without violence. Elections bila norma. Bane wakepo public meeting KICC in Nairobi. Ma jotelo ge. Jomani chung president, the right honorable Jakoma, Dai Lamoro Dinga was signed publicly. Noki jomani chung te. The current president, President William Ruto was signed. Mwa wacho ni, election kikbede lwenye, kikoswa jimo na jogore. My chairman, my party, the party board signed. My jima, everybody signed. Kende mumio, for the first time in Kenya, kenchi watim election, karaweje ni rach nana. Toki jiu negure, ndalum election, mbolo gini. Mumio, walu wongo gini, makumana ni, this idea mani tiye close mare, allow somebody, kudwa reconciliation, kose yani, jikata tati yoma rach. Toka, kwa hiyo no nyalo conciliate, tiwe, kanye ma koto se inyo wakonti. One ingini okwenyal prosecute ngani. One, all we do, but also report wamiyo the prosecuting arm of government, kaka office of deputy public prosecutor. Kaito hii prosecute ito. Makuna ni, jiwoke kanyo mangenye ni, gimati more kanyo, yonu wareki kakujo waniru city wareki. So nevertheless, what do I know tighten a little bit of it? But you tell me, if you want to get what you know, to come, to wind up being at more will be punished, at least there must be one, matibe gericho koloyo, machuar, chuandu nyima, banyaka nyitonjango, in speech, ma, iluwen bedi.
Bende wachi machelo engineer manyaku walose, kingi wakaramuna weche manye ne wang joi, nyaka londo, kata maneo boke, mupo grupo gure, ine noka nyaka sane, josiasa seyo regi ngiwege, hini hinyaka luo rekoda, weche mwche nrekoda akwede. Waseo neno wakaramuna rombe mupo grupo gure, magdhudi, mabende ibago, ikorugwenge, mapachoka, jotelo, mabende luso koda dhok giga la mura, kene mana bende toni wachi neno mwako kumakwede, mago magdhok mapuso reko sana angu engineer.
Amanding any siasa. You go to the new Cassani into a book among any malloy. Make a jochico in Mano Cati Biru year. Putting in the year of Ningato, the Moyo Remonial Donjo, what to mark money one, what caution is sad to do sad to get a more way. If you go on it, you manage him to come and you manage any some more the process of the room with your telogy. Tomorrow of the Arafa Kaji Paroto, we are doing this thing on time. To Wangyoni, which is a blue, Mangan, to Makon any way, Chegi. Keep away, meeting it made to Matu, Makai, to Kuruago, Reka, Uganda, Makur, Dongo, of Yang Bidding.
Erokama na inyangi ni weche makama go burbe do kwa luma chiegi ni nekichwa sibe do kwa neno jotelo mabende seo regi ni giwegi katika mano injina kinya kwa mna winja ya boda kikapaka bichi mabende wadongo doge bende walose anako tendre kod mandate kata mna maru nikiche NCIC nitire moko kum counties mabende nudu warani olok nyingagi hakeni wachi maketi kod mano podu nitire gode paro kwa sana ni mana wachi mabende nulieka lieka nikichikana nino moko kum counties mudu wano olok nyingagi waru wakanyo county Mameru, Tharakanithi Nandi, Kisi, Turkana, Embwe, Kidmamoko, magi miluongo kalu rekoda, kabila kama na magi uoke. Wachi makamana di wachi nangu?
Iru kamana inyaku mwe wachi no. O, wanana ni nyaka newa lost constitution ma 2010 wati mungi miluongo ni ethnic audit. Wawoto a county ka county. One and yoma employed matio na jopiny ma paid by public funds gin oganda mane kata gin dot mane in terms of leadership of Eru County. Wayudo ni bang constitution try to set up the counties nitiere more ethnic related activities. Ibiro kata a county ma kata mana Nandi inyalido ka ngenji makanyo okgia Uganda machielo mwa oko kidi Kericho kidi kata Kisumu kidi Homa Bay kidi Kanyo one gi the exact figures kuru wawacho ni as NCIC one eno ni although one gi devolution democratization has been increased in this country. What has it done to us? Has it liberated Kenyans from your record visa community? One and okay, more ethnic activities are taking place due to the mangeny must share public resources more Uganda chair other than in Mamoko, although the constitution of Kenya more irony, more opportunity, freedom of speech and so on. To what you need, Kenya is one whole country. ma waduto nyako mende tuyo kaka jokenya iwacho man jokenya wacho ni Uganda ni kata Uganda cha. So waneno ni one of them and counties mochaki in the ethnicity of those people, let's say kaka Meru, kaka Embu, kaka Nandi, kaka kuri nying no ero waneno ni nyinge go gini nyinge ma it remind people of their tribe rather than the idea of a Kenyan nation. So gini wase kete thought kendo we are discussing it and we are trying to see how to agree a framework whereby certain changes might be made mondo Kenya you look quite uniform. There's a place like Kisumu is not necessarily to Ghana, or Siaya is not necessarily, or Homa Bay is not necessarily Uganda. Kisi, there is a Kisi tribe. Aya, Kidi Embu, Kidi Trakanisi, Trakanisi, and Tia tribe, you know, come on. So, if you don't require your meal, you change the name of the child of the rest of Kenya, then we will have achieved the mania lomio, Kenya Nereni and Kenya for everyone. Because Kenya, any of the dark, more and more, according to the constitution, we own how to live there. Mok nga to thagini yaka majel. Kuro, Mano Ero is one thing what he making, and very active, and we're working on it, and the government is with us, and the counties go, Bedi are thinking with us on the same lines.
Bende paro neno ka manyalo timore machiegni nikech kuom thuolo malach yane kata mana wayud loch kuwuok e lwet wagunda. Counties ma kamagi osebedo kata mana kaluongre. Kuom ranyisi king'iyo Kisii. Kisii ji osebedo kong'e ni en Kisii kuom thuolo malach. Kata mana kakwadi daloka ne nying moro. Nying bedang'o. Ing'e ni mago bende gin moko kuom okenge ma nyaka lu.
Ibiro many kwaseyiere nyaka many yo maber ne ji te. Ok bi chungo ng'ano. Kwa yere, wabro yere ni kaki wacho kisino. Yere nyi maber, mawk describe you as a tribe. Most nyangithiyo. And you know, it may not take a place immediately. But the thought must be there on watching. Kata kia kisi, kiki neri ni mahakar yo kisi. Neri ni kanyo en a country, ma enge county, miluongo ni kisi. Kuro kaliwonge kisino ema miyo feel ni ya kubida bida tribe ma kisi doing everything there, then doesn't right.
Ero kama na inya. Hasama ni mungu kwa muote, engineer, kastuwa TikTok makama. Ote nya kwa rumga juanga ni nyalo oronuwa mbui magwa. Bende mbui maro maro Facebook achanu wapenji ni erika kwa nyalo kedo kodweche makelo atuwa ekindoganda. Alex Omondi, yochu ni jioluyo hera mana Yesu Kristo ruodho no wenwa. Heruadu kaki hero rini wuona. Dak atuwa bedi kama hera ntire. Ote machielo Fauzi Jara, yochu ni ngato ka ngato ongidhode. Kikubedi gisuku suku mok nyal yalo, miti kikumwadu. Wacho ni let everyone mind their own business. Otema chila burobido kaso mar Lazarus Mijondo. Iwacho no yaure, mokwongo, onego wangeni angoma kelwa thua ikinda Uganda. Mara reyo, nyakogando ngeni one related giremo ni kech one nyikuwa ngata chiel. Adek, iwacho ni jodolo mantire ikindwa, nyakakoro odok oland watch mar kwe. Managiweyo. Hii ni rena ndo kiseye nyaka jodolo kanyo. Ote machielo burobido kasomo kanyo. Kinyalo kitina machielo. Mijonde podi medo wacho ni muma. Manu mar nyasaye. To wacho ni wahere. Ngama ihero. Okinyal timone marach. Nyasach kuyo ritua. Wacho ni inijako kwanyo republic. Hiro kama ninyako ote mare. Jano maro machielo. Ano ote mare la imaro mara. Ria deka uchel. No. Kinyiso nyingi. Katika manu wacho ni leaders mage Kenya. Iwacho ni pile. Gitimo kamano every year. Aya, iwacho ni higa ka higa, giwacho kamano. So mugik, mano mara Kalife Paul Nyakwaropinde, iwacho ni atuwa chako regi josiasa. Kar mondo gin ema giland kwe, tido ni goons ema giketo mbele. Angini NCIC, manakaka Ukundi benose wacho ni gise bedoka giro mogi josiasa, mano mariwo wige kanyakla. Ukundi, ikinitulo maridaki kapare modongi, bedwa lose gimoko kuo akwede, mabedwa jabedo kwa yudo, kata manapogro kumarparo. Aine nye tongo magwa, wasa nukaram na gwenge magwa makaluo, kinyo karam na gwenge kama gisondu, karam na gwenge mamoko. Kako wanya luktie kakwede, gie thua, ikindoganda.
Anyalo wacho ni amor ahinya gi closing the marks ma Uganda Jaramogi ogo wacho kanyo e waduto te pinyi wan nyikwada kanye mane waaye kendo pinje mamoko madongo ok luongre gi nying mar oganda gi oganda gi oganda. To Kenya ka nikech kana wasungu biro mokolonize the place to negi tribes against tribes in order for them to survive here. Koro gigi wan kaka joratenge kaka warito pinywa. Koro nyaka waaye weche gi nikech nyithi thuru gi kucha ok inyal yudo kata ni England ni ma en jo Saxon man jo manani. To kendo giriwore maber. To wan to giwenwa lwenyni pod wagore go nyaka sani. So many years after independence. Koro miyo waerre gimaduong' waerre waerre kaka Yesu noweyo piny waerre Uganda kuganda noerre piny mnaka for a few days kata a few years manyasaye onie piny piny ni biro dong' ka nyaka chieng' to in to kisiki so erruok duong' kabisa kendo wan preach gini ne politicians possibly nikech politicians gikaw power mar redistribute them to kosekaw power no kiko kawe by dividing people kind warulgi but ukawe yo moro ma ji oriwore gikonyore kanyakla kendo gidongo kanyakla koro mi wan to wan gi that mission wadwa ni ji tete oriwore kodwa ma weche kaka neno closing marks ma ji wacho ka ber kabisa ber achung' kendo an ayie kodgi herano nyaka wanyae kindwa kendo kaka media masani Joramogi wuoyo maber kendo upuonjo jopiny yore mag health, yore manade, magi duto, wapuonjo for the purpose of people who live together, magi dongo maber, onge wa. Kinde mag mipaka gi, weche wuok e ndege. Kendo wang'iyo mpaka ka mpaka, wan karwa ka e region, wani chakre malo ka e yo Trans-Nzoia kocha. Waluwo this escarpment, miluwo ni Nandi escarpment, nyakwa this south, Mwanyon Tanzania. Border clashes ni tie. Wasikotimu kunde mangeja. Wasikotimu kwe uge. Njyo nani, njyo Kakamega. Mwawinyure. Mane mane wachako. Majiyo sign. Jiyo sign. Five governors. Wasign. Magi winjire. Kuru thani. Njyo wasiku. Kilo. Governor Makerecho. Kendo governor ma Isumo, Professor Nyang'nyong'o, Dr. Eric Mutai, wagolo gi outside Kericho kata outside Kisumu, wabiru wayalo mana Kim Baker, a hotel milu wani Piccadilly, a hotel. Wabedo kanyo, the first time we were there almost 4 days, so the next time wabedo kanyo 2 days to Masai, governors of sign. We do kilo the MCS more areas go particularly from the borders in Jim. Magi yeni peace must now be in zone. Neke Nulu, you yo keeps gays, more border is on okay and direct Yonya Mira, the Jehovah Bay, peace must be there. In what they create a peace park there, in what they create a peace monument, Majoma says suffer and get peace money. Mainly political requirements. Ema kilo weche. So waparo ni jo siasa be wago wigi ok wago wigi yung right wago wigi yung matuon nitiere. And we also expect ni wan bika Uganda wawu maber kakina no ya open mondo wawinjire mondo kikwa bedi jogo manyalo nya gibilo ni hate speech kaya to Uganda gore kaya nono gik moko kethore, gik moko nosilosi, kethore. Gik moko kethore go gin gik moko silosi. Gik moko koko losi, emineno ka ji yo, wan thuolo mondo losi, mondo bed maber.
Erokamano ne injinia. Kwa tieko wach ni mogik debeda ngang, hinya kwa ng'iyo thor wach ma higa ni. Thor wach ma higa ni en teko ma rowere nitiere godo mar kedo gi weche mapusore ma bende thuo oganda. Kasto bende par ne oganda hate speech gima hate speech bende en. Nikech aneno ka moko kuom ote ma bende donjo ka, aneno ka jomoko bende temo kete, gi confuse, kata mana giketo chochni e kind hate speech, freedom of speech, e kinde mamoko nikech thoth ne aneno ka tinde kata mana mbui kopogore kata mana gi rombe mag alamoro bende nyae mbui ma pacho ka. Ote mar mogik debedo ang'o ne jopiny?
Erokamano. Oh, Anto agoyo erokamano. No ayudo thuolo mondo wawuoye de hate speech kawuono ni. O kan kende magoye kata nawachi na joluo wa. Wawache koro kata na jo Somali, wawache na jo Central Province, wawache na jo Turkana, wawache coast, sani kawuono jo wawuoyo everywhere. To kuwe manungu bedi kibwa. Wajoluo waere, wani yoluo ni kido miwacho ni mawacho ni mtire nyegu, mtire chileti, mtire achaya. Kikwa thiko wade mbele ya henya. Gimaraji, jumabili warango, ginjuma yangu. Mapudu waro opportunities, gidu waro training, gidu waro growth, mchimu rogi bedi yunga dongo motele. Kikwa kao telo, kuwa misuse yungi against somebody else. Aparo ni mani kima dawati ni kithindo matendo, kikiwe jiyo tikodi, kikiye. Nikeji kose tikodi, tungati adhidu wara kwa raneto, kose yoro tukwekani. Toko bibero kudinyaka chieno. To chieno enubedi manaki ilose. Onge kimabiro timo rekao kilose. Kao kithimi somo, kithi school, usomo, bedure kanisa, ulam nyasaye, mwanu watimu gigo manyalo kono wadundu kakukani.
Takene kilima bende pinyingi ma hingo duching maketi kod modu ching maka uonu. Kaka NCIC bende unchere girombe mara hingo duching maka uonu. Mabende samoro jopinya lo yuare.
Sorry, akwe winji babe.
Ape njondi kaka NCIC nikito duching maka uonu. Pinyingi ma hingo duching. Mano mari wubi Uganda kanyakla. Karam na kedo kod dhok mapusore. Akini nchire rombe ma ubudhi bagu duche maka uono?
Wani rombe maka uono. Taninge ni wawwe media. Kaka na uwe ramogi kaka uono. Doni tiere joma uwe yo kune mamoko. Ni tiere joma uwe K47 sani. Doni tiere joma uwe yo Garisa kocha. Ni tiere joma uwe majoge wa. Maromo, tukienda watu ni akawono, wabendi kiromo mabaya kat Nairobi, mwondo waketu wa commemorate the day mabaya. Makumana ni kawono ni, nitiere gina, which mag bill, mar finance. Kuro nitiere, jomanyalo, maketu romo, machelo Nairobi kawono, ukinye ni magi dhiluwaro parliament, kaki kweni bill ni mabaya. Kuringeni gigo, kwa nwa conflict kwa hivyo. So basically, kawono wanigirombego kunde mwana mwanyalo. Kaka wanakara uwe kudu sani, kiuwe TV, kiuwe everybody, katane dalane.
Kamano. Ero kumana injinia kumido tuolo, mwana mara tuwa kodwa. Kini makawono kaliwa rekode, toru wachimaruwa. Kini makawono, mwana mara kedo kode dhok maposore.